kubaha ikaze muri PAM Channel TV kandi mbere yuko mvuga igikorwa nyamukuru cy'igituma twabakoranije mbanje gushimira aba journalists bama badufasha mu bikorwa byacu duhora dukora ndabashimiye cyane kuri ubwo bumwe bw'aba journalists ndabashimiye bose hama imbere yuko mvuga igikorwa n'intumbero nini yadukoranije uno munsi reka tubanze twidondore mumenye abo muri ko muravugana nabo jewe ku bwanjye nitwa kamera ihanira koze nkaba ndongoye kandi serukira PAM Channel TV imbere y'amategeko wari mande yanjye yitwa Meili akaba ari wajejwe isata cy'itumatuma nako muri PAM Channel TV no mu byerekeye iki gikorwa tugiye kubabwira ku rundi ruhande hariho Calva akaba ajejwe ibyerekeye igisata cha technique muri PAM Channel TV kandi no muri iki gikorwa tugiye kubabwira abandi nabo muraza kubamenyeshwa bikorwa byabo natevye intumbero yatumye uno munsi tubakoranya ni kugira ngo mumenye ibikorwa dufise muri uku kwindwi muri uyu mwaka nyene wa 2020 PAM Channel TV nkuko iherutse gukora ihiganwa rya mbere ngaha anye I Bujumbura gitwemeye regarde de Bujumbura nubu twongeye guhaguruka kandi kugira ngo tugire irindi higanwa gerekeye twitiriye Burundi photography and photogenic award première edition ati kubera iki mwagize ico gikorwa ni muri ya ntumbero nyene ya PAM Channel TV muguka ya PAM Channel TV twarimviriye intumbero yacu nyamukuru niyo guteza imbere abarundi n'abantu n'abarundi kazi rwaruka rufise imyuga isangwe ikogwa ahanini ngaha mu gihugu cyacu mugabo benshi bataramenya rwose ko ari ikintu gikomeye gishobora gutunga umuntu gatunga umuryango kandi kikongera kigateza imbere igihugu ati kubera iki wiyumviriye photographic canke photography and photogenic awards munazi yuko umwuga wo gufotora ni umwuga ukomeye cyane umwuga usaba ubwenge uno munsi ugiye kuri Google y'u Burundi bakwereka amashusho atandukanye kandi ahanini usanga atanga ishusho imeze ukuntu bisigura yuko umufotografe ashobora gutanga image nziza agatuma ikintu gitera imbere isanamu iracuruza umubanke canke ari mu mawoni canke ibintu bitandukanye urashobora kumuhamagara kuko agize nka publicite cyangwa kandi ka afishe yanditse kwa majambo na muntu kenshi usanga atamuntu abyitaho ariko bashizeho ifoto umuntu arakangukira kuraba ico kintu akanakangukira no kuraba ibyanditseko ati none kweki washize ko photogenic ni ukuvuga umuntu afotora ntashobora gufotora atafise ikintu afotora kandi kugira ngo image imere neza nuko abafise ikintu cyatotse ngahe Bujumbura twakunda kuvuga ngo ikintu gitesa ifoto itesa na wewe urazi umuntu urungi ushize nko kuri statue cyangwa ugashira kuri Facebook ifoto ubanza kuraba ku itesa cyangwa ukaraba ukishira ko ku muntu atesa kugira ngo nawe bazokurabe one day donc kwiyumvira photogenic ndumva ko byategerezwa kujana kuko ngaha hariyo abantu bafise imana yo kwifotoza bagasa neza kandi bigatuma iyo image ishika kure muramaze kubona nko mu bihugu bindi nka bya Kenya na hehe amafoto bashira kuri publicite n'amafoto y'abene gihugu y'abana b'igihugu ariko ngaha twese ugiye kuraba na majorite y'amafoto usanga bakoresha abandi bo hanze kandi hari abana bafise impano beza bashobora kugaragara mu gihugu kandi uwateje imbere bashobora guteza imbere imiryango yabo noneho bagafasha n'igihugu batanze amayeko n'ibindi byose donc twiyumviye yuko nitwovuga umufotografe tutavuze uwo muntu yifotoza mwiza ni kugira kandi bimenyekane ko ari abana bafise impano hano tubateze imbere hakuhamagara uwundi munyamahanga kandi hari umwana w'igihugu ashoboye ico kintu numvise umengo sinobisiga inyuma rero muri iki gikorwa mushobora kwimvira ati mbega Meili umuririmbyi kazi yoba yaje hano gute donc nico gituma PAM channel TV twahisemo umuririmbyi kazi ariko araduga mu byerekeye kuririmba ariko ari arandikisha amateka kandi ari umuntu twovuga nka personnage public muri meyo gato twarakoresheje initiative ngira mwarabibonye benshi nimuyantu mbere nyene guteza imbere abana b'igihugu Meili no muri nivikazi ariko arandikisha amateka murazi ko ariko arasohora ibintu kandi byiza cyane twaramwiyumviriye ko kuko twasanze ahwana n'igikorwa dupise donc numusiye tukaba abahamagaye kugira ngo murabe umuntu agiye gukorana natwe akaba ari ibyo twita brand ambassador ni brand ambassador wa PAM channel TV muri iki gikorwa cha Burundi photography and photogenic art.
Merci beaucoup. Anje kuramusa mwese nize kumeze neza anje ndashima. Mama rakoze cyane kuri cyo kibazo. Nkuko babivuze baravyo muri rimbya ariko araduka. Kuri jewe niteka ni kuvuga ko ibikorwa ndiko ndakora bibonwa n'abantu kandi bishimwa n'abantu. Ni kuvuga kugira abantu jewe na kamwe na mama canke baravye ngo Meili ngomeze gute naho bihurire n'ibyo bya photogenic canke ko no bandi photogenic no ndi ngaha aye nk'uri kwagira publicité kuko ijuryanze nk'uko mwese mubizi rishika kure muri kirano na benshi ama video yanje aba yarabani benshi ni kuvuga ati ni muri ya kwa gufasha muri bwa bumwe nk'uko bavuga ati bashaka kuduza impano bahereye kuri jewe dufate nk'umartiste ari je wandi ko ndatangura bahere kuri urya muto muto kujya bashaka guteza imbere bajye abantu batora batangwe kuri urya muto muto ariko afise nivo amaze kugerako donc kugira abatorejewe ni muri ya business ya B2B turafashanya ndamuha service akampiyindi hama nkuko wabivuze ku kibazo cha kabiri muri contrat nibaza ni confidentiel sino shakubereka ku bintu bimeze kindi nacho twaraganiye sinje ngaha aye ntiyanterefonye kuri telefone ati uze kuza ngaha twaraganiriye arambira koje ndumva turayaga arambira yuko ikiringo cha contract kizomara amezi atatu muri amezi atatu no kuvuga nzuba ndiko ndabakorera muri uko gukora umukozi wese yakoze araronka gahembo rero mumve yuko muri carrière yiwanje no muyabo twese turatera imbere kuko urumva nimba bobo bashoboye kumenyekana biciye kuri kumbuga ziwanje nkuko musanzwe namwe muhurikirana birabateza imbere nanje muri ka gakontra twa twagize biranteza imbere kujya mubona ama video meza ndafise aho ndabikura kandi kindi nacho nashaka ndanabashimira kuko ni muri bari muri za entreprise twamye twifuza twebwe nk'abaririmbyi baza bagasupporting impano bihereye kuraba ni ibintu bitari bwigere biboneka sio tukuma kuma channel TV bibabere nibaza ko jobabere ikigo kuko ni ibintu byiza turamenyekanisha twese ni turahanahana ni muri kwa gufashanya ariko bidaciye muri woshobora kumfasha oya fasha nanje ndagufasha ngufashanya twese sinzi ko nakishuye neza canke atacuno banibagiye nasibo
n'izindi sosiyete kuko hari amashyamba agiye atandukanye nk'akarunda za Burundi ni gake ito muri ibi bitabuwe ni kuko yakoranye n'izindi kampani ugiye gukora gute kugira ngo n'izindi kampani zishime Meili cyangwa zibone ko ari inzu zose atari ibyo ariko barakora bizinesi bakeneye gusohora na buri mugenzi ugiye gukora gute kugira ngo mbese cyacu bari cyane cyane kuri kuriya mvugwa nk'umwe mu bigeme ariko barerekana yuko umuzi icyo wabigeme
nkuko nabivuze merci beaucoup bitanguriye ngaha nizera ko n'izindi zizokurikira muri uko gukorana harimo amasezerano muri contrat bari ndende ngene ibintu bizogenda birakogwa nkuko bagiye baravuga ko hariyo byinshi muzobona biciye ku mbuga ziwanje nzoza ndabe nkari nkuko kwiyandikisha canke ko hageze umwanya wo gutanga ayo mafoto byose muzoza murabibona bishye ku mbuga ziwanje hama ni mwuko nyene ko kubandanya ndababwira ingene ibintu bizogenda bikurikirana byinshi muzoza murabibona sinoni a travers les vidéos canke ama post kuko ngiye gukora nk'uyikorera biciye kuri aya masezerano twasezeraniye. Ego merci.
Kuri imbere ya kamera arakamuka ni masosiyete. Ngo bagenzi ni
bararabona neza. Ego nico nako ndavuga ni nizere yuko nabo bagiye kuhabonera akajyo ko umuririmbyi cyangwa se umuntu wese kuko nakazi ni muri ya côté artistique. Nuko dukeneye gushigikirana entre yaba societe yaba n'umuririmbyi twese turatezanye imbere kuko jewe mba ndiko nkakora nk'umu promoter nk'ubu ndiko yagiye publicité kugira nshobore kumenyekanisha ibyo bintu mamusanzwe mukora muri iyo societe cyangwa se muri iyo entreprise rero nizere ko nabandi bagiye kwabonera ko bagahamagara abantu batandukanye simvuze abaririmbyi kuko aba artiste ni benshi hari abacapa hari abagira ibintu bitandukanye abagira comedy nibaza ko turi muri art ri benshi cyane nibaze ko babibonereho ko ari nako kajyo keza ko guteza imbere igihugu no guteza imbere umu artiste bose nabuze ko ari aba artiste donc ni muri ico icapo nyene merci beaucoup ari bari ndimo ko
marabona cyane ni ko era ko kama ni si yo mu kenyezi yashimye mu kenyezi nawe
ni muri iyo ntumbero nyene PAM Channel TV yabaye nkuko Meili yabivuze twatanguye kuri uyu akiri muto y'umugabo yatanguye kuzana amabase bitasigura yuko ejo ni nahura n'umusore canke umugabo ariko ariteza imbere muto muto bataramenya abo muririmbyi canke ukora udesina canke ugira comedy tutazoreka kumuhamagara ngo dukorane tubona nawe nyene ariko aritanga we nyene image nziza kuko harya umuntu niwe yiha agaciro niwe yigurisha
Meili ndakuramukije
ndakuramukije nawe
meze neza
ndashimye Imana
nje gutwengaga Meili ubwo muri ka envelope amafaranga si menshi
je niko namariko
kumeze neza inyuma yo gukora pampana abantu bari kwakira gute hariya mu kibano canke aho ugenda uraca
banyakira neza nyene yego
ngira bakiranye indirimbo niko waro byiteze hari ico baneguye ko kijanye na promotion koko abari ndimbi bashasha mu rashidogera cyane ko bababanira
ni ibirashika nkuko ndabyifuza nti baraba neza nkuko ne vyaza ko ndashima intambwe ngeze ko cyane gose
hamagarira ikino n'abajejwe kubashigikira cyangwa kumenyekanisha ibikorwa byanyu
nuko no babwira nyene bakashigikira baratsinzi ngene abantu bato bato tugitangura umuziki bagira ni hamucuge bagera imaze kwegera imbere nawo uca wibuka ibyo bagukoreye ukavuga ati ha ko yanyimye umwanya nareka nanje ndamwimye umwanya ariko nuko boshigikirana kuko mutwese turakiranariye nkuko ngiyatoza twakubishiga ko sinihute muri business kuko twese tuba turi ko turagurisha impano warafise icyo uri kuragira uri kuragurisha nanje ndafise cyo ndiko ndagurisha rero muri kwa gufashanya ni nka business B2B ndagufasha nawe uramfasha turafasha
PAM Channel TV we serve you better mwaje kutumenye kutushikiriza iki uno munsi kuko nakonyora wicaye hajya bavuze ibijanye n'amafoto mbega bimeze gute
jewe nari hajya as a brand ambassador ku nkugiye kumenyekanisha cyane PAM Channel TV kuri ikintu bagiye gukorera cerekeye photography and photogenic award ni kuvuga hariyo evenement bakora yategura ihamagarira abafotora n'abantu bari photogenic sinari hajya kubera ko ndi photogenic oya nari hajya kubera ko iju ryanje rishika kure mfise abankurikirana ari benshi ngomba kubagirira promotion cyangwa nka marketing anuzenya yabo iyo evenement yabo kugira ngo abiyandikishe baba bari benshi kandi kubera ko bari hajya kugira aba supporting impano bashikane kuri impano bahamagariwe uwo ari we wese ariko afise icazi mu byerekeye photography ego
urahaje ku ndirimbo zitatu ariko utanguye kwizerwa n'amakampuni atandukanye cyanke n'amateleviziyo ariko arazana ibitandukanye tutari tumenyereye hano mu gisagara cya Byuma cyanke mu gihugu cy'u Burundi wibaza kari kuki ibangani ijya hejya Meili kuba ari kararonegwa cyanke nawe uri muri babandi bavuga yuko babanza guca hariya ko kumenya ngo ntivyari bimenyereye muri rimwe mushasha gukora akabangana aka
ntakabanga karimwe nibaza yuko ibikorwa byanje biraboneka ndakora kandi nkoranishaka ni kuvuga ko niteka kuri jewe d'abord ndanabashimira cyane PAM Channel TV kuko bisigura yuko ibikorwa byanje barabibona kandi barabyishimira bafise n'igituma bo babantoye bo batashoboye kumbwira ariko jewe nari ngaha nkubwiye kumenyekanisha cyane ibikorwa byawo
Navuze ngo urumwe mu baririmbyi bashasha ariko bari koragerageza gushyiramo ingufu. Urakora ama video kuko nibaza indirimbo zose zitatu na ama video kandi ubona yuko yatwaye uburyo. Mbega muri no contrat si bya bindi bavuga ngo baririmbyi harabisabira kugira ngo nyene tubone ko bari korakoranwa n'abandi bababonereho canke wewe hariho ibikogwa ugiye kubakoreha manawe hakaba kongoko kifashe gute. Mbega urabona yuko kazosahiriza muri bya bikogwa vyawe bivanye na contrat kuko nituzi birindane.
Cyane. Nibaza yuko kamame sino banaje ngaha kugira ngo juste dufata ama foto kuko na bafisi ibindi bikogwa na kwandi ko ndakora mu mwanya ariko kwera ko nabonye ko arakazi kandi akazi gakora nka kiwawo kakitangira surtout yuzi yuko harimo akarusho naje kugira ngo babone yuko hariyo indi ntambwe ngeze kuko hariyo ama entreprise amaze kunyizera bavuga ati reka dukoreshe Meili kumbure hariyo nandi masosiyete ashobora kubiboneramo nimba bashobora gutora nk'undi mundi mu artiste asanzwe akora ibindi bintu kuko twese cyo twa dukeneye nuko botumenya babone ko hariyo nabandi babitanguye nabo bagakurikira kuko ikintu cyose kiba gifite intango. Donc iyo nuzenya ya mbere inyizeye kuri ico kijanye n'ico sikuvuga ngo harimo ukimenyane canke kino bararavye ibikogwa barabona naho nshobora kubashikanira ibikogwa byabo kugira ngo ndabimenyekanishe babona kumpamagara. Ego.
Yes babona kumpamagara hari benshi ariko barakorana bivuze ariko ama companies umengo aracidogegwa hano mu gihugu cy'u Burundi. PAM Channel TV agafaranga kwa America meze neza ayandi ma company wacu yahamagara iriki na cyane cyane kuraba mwebwe abanyabuhinga se no vuga abanyabugenegene kuko tugenegene umengo no tuntu tukugufyina abanyabuhinga mubahamagara iki kugira ngo bigende neza.
Byose nibaza ko arakazi kandi muri harimo byinshi harimo gucapa kuririmba ubwenye bwo bugenegene comedy harimo ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye rero entreprise sinzi navukwe turafise mu ruhara mu kukwene twigenza ni kuraba nyene mu byo muba muri ko murakora mukabikora mukabikora neza kuko urumva naho zoza kukurondera ntuze widoka ko ari umuntu atari ko arakurondera ko ikintu cyawe kitari presentable adafise naho yohera kugira ngo aje kugupresenta n'imbere y'abantu donc ni gukora ugakora nishaka kuko ibyo uri kurakora abantu barabibona. Ego.
PAM Channel TV urumva kare na televiziyo. Uhamagara ikaba kunzi bawe kuko niko kanya akazi kawe nibaza ko katanguye. Je mpari kugira ngo shigikire umuziki uwe wese akora neza. Uhamagara iki abantu hama ugiye kudutegurira biki inyuma ya bino bikogwa uri kurabandanya ukora. Mbega hari ya mu gikoni canke na uri muri babandi baronse contrat. Tuzoje tugenda tubibagira.
Oya, ahubwo ni niyo niyo apwindonse kugira ngo nibindi bikogwa byanje muzoze muragenda mubibona. Hama nagira ndabasabe kujya nyene mwama mushigikira, mushigikire i PAM Channel TV kuko ntimuzaba muri ko murashigikirayo ako muzaba muko murashigira je kugira nibaze zavuga ati ndo Meili ntacyo yadukoreye ntacyo yadufashije yadukoreye akazi nabi je ndi nka kugira ngo ndayi supportinge namwe musanzwe mu supportinga ndabasaba biroroshye cyane ugenda kuri PAM Channel TV ukagira subscribe ukazura kugira ngo uzura kurikirana ibikorwa byawe nibi bakora ibintu byiza cyane baratandukanye na benshi ibyo bakora muzobibona kandi bamaze gukora na ni competition yise meilleur gâteau mwarabibonye byari meze neza nkuko nibindi bigiye kubandanya. Ego ico akazi kabo ni kugushigikira impano nibindi bigiye kuza yo photography bazoteza imbere abo basanzwe bakora amasanamu kandi bazobironkeramo agashimwe donc urumva ko ari abantu baje guteza imbere non seulement abaje abantu bari bakiri bato bato mu mwuga wabo ariko bagiye no bari kubana investisa mu gihugu. Ego
ndagushimira cyane me
makoze cyane
kandi mbona uri mu mahiganwa uriteza yuko bigenda kugenda neza.
Imana je nizera imana
sante sa
asante
ya kapera gato iko ndirimbo yawe
oya undi musi ubundi ngaha aye nka PAM Channel TV nk'umwa
asante sa
akoze cyane.